Ne IBC kuom chenro mabeyo ma giloso kawuono mar ombulu madhi mbele. Asedhi e polling stations moko kendo nwang'o ka goyo ombulu dhi mbele maber. Adwa kwayo jowa mapok owuok odhi go ombulu ni owuog oko odhi ogo ombuchgi, nikech ma e nafas ma ginyalo yierogo jotelo mabeyo madhi rito gi higni abich mabiro. Adwa kwayo jotelo, jok mochung' ma dwaro kombe mopogore opogore, ung'e ni jatelo Nyasaye ma yiero, and sama koro wachope ni in ise campaign, gimodong' koro en ni Nyasaye omiwa jatelo maber. An jatelo maber ang'e ni Nyasaye oseyiero, warito mana lendo. Ka kuom hawi maber kata marach okiyudo, okibedo achiel kuom ng'ama lucky sani, to rita rita seche gibiro biro, nikech Nyasaye sama ong'eyo gimochano ni. Jowa ma go ombulu obed peaceful sani, ka go ombulu dhi mbele, giket arita kwe maber kata sama ang' ikwano ombulu, to kendo kata tok go ombulu sama koro ang' oland duoko, wabed abeda gi kwe, nikech ng'ama oyier mabiro bedo jatelo en ng'ama biro rito wa waduto, ma ok obi mana rito joma ogone ombulu kende.
Expectation ni kaka ng'ama nitie?
Ng'ama tiyo, of course, ang'eyo ni atiyo maber, ang'eyo ni jo Awendo, ageno ni jo Awendo dhi miya nafas kendo mar dhi mbele gi tije manya tiyonegi, to kendo chako negi gik moko manyien madibed ni pok atimo e thuolo ma anti office. But so far, kadhi kuonde polling stations migoyo ombulu kawuono gi, onge mora amora ma pok lweta odhiye. Nyiso ni kuonde migoyo ombulu gi, ka ng'ato penjo kanyo gima asetimo, to biro yudo ka gitetete nitie gimoro ma asetimo, kuma koth go oko gi nyinga. Mar baba to en gima ok wadwa kata chako sayo go ji, nikech especially dhano monagi kuma wantie ni, en responsibility ni wuok dhi go ombulu. To kendo mae momiyo wadhi oko mwawacho ni kuonde polling stations wagi te aketo yudhe ma identify jogo go madibed ni nyalo onego bed ni dhi go ombulu to nigi challenges manyalo tamogi dhi go ombulu. Waketo pikipiki kuonde moko, akete kata geche midhi omgo ng'at ma ok nyal bedo apiko tikele polling station. Awuoyo gi presiding officers gi, wene joma vulnerable, joma ng'aw gi, wene gi nafas, gidonjo gi go ombulu, ka gisegoyo tiduoko gi kuonde ma gintie. Mae watimo kamano ok nikech ombucha, nikech mara kata gin ji ang'wen kende ema odhi go ombulu to romo yiera. Ma atimo nikech ombuch baba malo kucho, nikech baba, mondo baba obed president, wadwaro ombulu moro amora mawuok karwa ka ni nyaka ji wuogi madhi go.